ayiphosana emabhozini nizolimala webashana ntembeni nivula amehlo nithi ukuvuka emaqandeni inkosi yakhetho yedwa lana emhlabeni ayisukani emabhozini nizolimala webashana ntembeni nivula amehlo nithi ukuvuka emaqandeni inkosi yakhetho yedwa lana emhlabeni unini bezama kunini bezama mebekhasa nanguyahamba bathi kanda 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 abathanda yobona besaka kunini bezama bezama mebekhasa nanguyahamba bathi kanda 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 abathanda yobona beha hey nangukabza umsholozi siyavuma umsholozi nangukabza umsholozi Jaiva, no msholozi, nangu kabza, umsholozi, siyavuma, umsholozi, nangu kabza, umsholozi, siya jaiva, no msholozi.
Abatanda